Bali piga kwanza kamera kule mnamuona Koreshumwanya, Briella, Silva, Sauda, that's it. Figure out who I need to black. I don't have a I'm going to go to the house. I'm not. Sauda, be quiet, my sister. Mambo. Ukopo. Sino shoka nataka waje bana. Tulia kwanza Briella, Jenny Gucci chancha lao sharp shooter. Hiyo ndimu freshere sana kuona nazo. Za restaurant zo muri, zile restaurant wanazitacha bali. Sasa au muri ndagasio, nufu na baheba dadangu.
Niliwahi washa.
Uri baheyo. I'm not sure. Makunzi wa Hii Top TV, the number one channel in our country, the number one station in our country. Nizere kumu mezereza kumande zose zisi. Call me Alvin Gucci, aka Janja Lao, aka Sharpshooter, aka The Morning Star, all the way from Burundi, Bujumbura. Behind camera, mukameramani nemera, Bogardela Sezo, Bebe Janti, Embesilato, Yves Bali, Embesil cameraman umutaranik. Makunzi wa Hii Top TV. Ya mitigi toi wanje nyene yoku. Yoku ichanga nyoku londera ama exclusive. Ama exclusive. Muye. Muye na wakozi wa Waka Light TV. Wose. Wakozi wa Waka Light TV. Mumu taranigwa. Bali. Piga kwanza kamera kuhu. Mramu wona. Koreshumwanya. Briella. Silva. Sauda. Munga tatsi. Figure out who I need to attack. Where is your black? I don't have a chance. It's how I'm going to go. Hit of TV. Ndava Tatsi, Arco, Arakori, Vigani. I'm going to go to the house. Makunzi wa Hii Top TV, the number one channel in our country. Jenge mitigito yanje mbandi mgo ndarondera makuru atandukanye. Sasa sino shoka nataka waje bana. Tulia kwanza Briella, Jenny Gucci chancha lao sharp shooter. Hiyo ndimu myatako nyene mbandi mu bindi bintu birefu. Nisikilize sasa. wewe wa mukobwa yakiguma umufata kameramani wanje wabuze wa Hitop TV reka kuguma ufata uyo mu kameramani wanje kuko aho yo tuba mayimaje atabona neza bali uratubona umudada nareke kugusamaza wabuze wa Hitop TV twabasanze kuri tele bako bafata ikiganiro ariko Biriela arabeleyo. My sister, wale unapendeza koko ka style. Mama, a five sakoshi gira babone. One style fresh, my sister. Unapendeza. Udabere, we Briella. Eh, hukunyuma sasa mambo.
Ah, we guji we.
Hukunyuma sasa mambo. Moto, moto. Bali, bali, raba Briella. Embesilato, raba Briella. Hukunyuma. Basi, pole pole, basi, pole pole. Pole pole, basawa. Chef na mahoro. Eh numu gongo mkameramani wanje. Bali. Ukunyuma mambo moto moto. Ukunyuma mambo moto moto. Ukunyuma mambo. Agaza Hitop TV gender joyewe cyane. Kuba mbonye Briella ari muri no look. Biranezire cyane kubona Briella aberewe nk'uku nguko. Ugerageje kumuraba urabona ko nyene Briella yuko atagase ari mu mavuta amerewe neza amagara yiwe yako fresh. My sister, imbere ya vyose kwanza nkeneye kumenya wiyumva gute muri uno mwanya?
Numva neza, numva nezerewe
sana. Umva nezerewe sana, freshere sana kuona nazo za restora zo muri zire restora barazitaje bali asa aho muri ndagasoyo nufu na baheba dadangu
ndi wai basha
uri baheyo
sira kama ni ipata kazi
eh na ndo mana naona na vitu viko moto moto
we bali ndakwere kale
ko no no je yo mbonye umuntu iyo ibintu
bivuga bali kandi ari good
na kibazo ega bali 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 ari mu bantu wiyumviriye
Biyumviriye
ku bantu bafise umutima myiza kandi bongera bakanafasha no wari wikesiki kumengo na usigaye ugorana nk'aba nunavuze. My sister, bora freshere ziko mingi
apana sio za mingi sana lakini sio za mingi sana.
Siri iko wapi?
Siri
iko wapi ya mafanikio yako kwa huyu mtu?
Siri zote ziko nyingi.
Kumbe akagasuri ile bali bora tukukaonaga kile kipindi. Cheka tena mama.
Sasa maumivu. Maumivu yenyewe kwa
na. Kumbe ari mu babaro walai. Eh? Ari mu babaro. Ivi Briella anacheka, arajyohewe. Bera ubuzima umeze gute my sister?
Ubuzima dashima umeze neza.
Mhm. Ubuzima buko fresh.
Yani maisha yako fresh kweli.
Gerageza usora kaju kidogo ili
maisha yako fit sana. Hivi namshukuru Mwenyezi Mungu.
Kabisa.
Na wewe pia nakushukuru sana.
Kabisa. Kabisa ngumutana niko AlvinGucci. Twarabonye ibiganiro vyawe Briella aho twaranezerewe cyane tumaze kubona ibiganiro vyawe uri kurakora. Bica bituma je AlvinGucci mvuga oya. Reka jewe ngende ndabatake ndabarondere aho nagiye gukazi muri waka. Chitse muri waka bambwira ngo mwahagiye nikasema
nubona hano tuvumburira
wa nikasema haina case jereka ndabarondera muri quartier yose muri kugira nze ndabazanye basa uwakazi bimeze gute
akazi bimeze neza nubona no kusanze kuri tenagira nkore nye
sawa wagomba ukore birakorohera Briella
biranyorohera mugabo si cyane menda gerageza bana kwa leo nitangura sina shamvuka ngo biroroshe sana menda gerageza ko ushoboka byose je mara menga bizonyorohera
bizokorohera ndakubona ufise micro uri gukoresha igani ugira ndavyemere tora iyi micro bie tora micro ya Hitop TV
ugira ndagira
ah itore basi ifate neza ehe
ndagamba ifate neza
ifate fresh iduze ngahagato kwa
ndindira gato none
bera fata fata nkuko ngero kukoresha igiganiro AlvinGucci
ne ndakugani ndakubandi je
bari pako fuyo ndire sogeu kuingo hiyo tunasogea huku nyuma watu wanaona vitu
ndio wasingene
oya
leka ndo akarara
ari nduru barindure katwari bari nanza kabuno akabuno karim tunasogea lakini huku banaona vitu mama apa ni fresh wewe mikro ndaiguhaye kugira unyemeze ko Jeffis umunezero kubona Briella yarafashe mikro akarakora ikiganiro sasa fata nko kumengo naje kunkoresha ikiganiro ariko tangude presentation yawe nka Briella
ah
ego
sakaina ngo nka presentation yawe. Hello guys, wakunzi ba Hit Top TV. Ndabaramukije cyane murabona ati kumwe n'umutana ningwa AlvinGucci. Inyuma iwe ndabona hari inyuma ya kamera ndabona hari Bali.
Bali muga. Ndabona ka embassy.
Embassy
sana kamera.
Ndiwe embassy ndezi ndagikunda kumwe ngabanda umututu. Kuse nyumba imera kwa embassy kana gashiri ko bari embassy ari inyuma ya kamera. Hama nangire ati kumwe n'umutumire wanja yewe AlvinGucci. AlvinGucci rero shaka ndakwaze gato. Ejo wagira uyahore kuberi.
Umukobwa ndabona iki kiganiro kiyafa gitera ibibazo. Usubije inyuma ku bibazo byanshikiye. None ngo
wagira uyahure wabaye.
Umukobwa.
None ibyo birashabaho ko umuhungu ashobora kuyahurira.
Mwama mwaduhemukiye cyane.
Yesu
Mana. Mwaduhemukira cyane. Tukabura kongere tuvyaki
sendika yabasore yaguhagurukiye
sendika yabasore
yagi ifo yugwanza kwikontrola kwanza urashobora kwiyahura kwera umukobwa n'abakobwa bari mwigiza garacha bujumbu
naragize kibazo my sister kugeza yaho narabuze kongere ndavyihanganira ariko kubw'abantu nyene bashoboye kuboneka bica biba ngombwa yuko haba bijya bino ariko ndashimira imana cyane kuba abantu barampanuye kandi ndanamushimira na Bali cyane kandi ndanongera nka nashimira na wewe kuko wewe ariho apele wa telefone yarapele Briella ya telefone bakunzi ba Top TV ambaza AlvinGucci bujya wewe muri uno mwanya umeze gute ndamubwira meze neza ariko ndashima cyane madame la journaliste
aho ni sawa sawa kwa bihe
ndakwita umu journaliste cyangwa umu promote
sindi andri promote
erudishie my sister bakoze ba Hit Top TV murabona ko ibintu re bimeze neza aho Briella amaze kumenyera mikro hana shatse ndabe ko presentation kwanza za kuivuga neza ndabe ko kwanza ashobora no kumbaza naje kibazo ariko murabona ikibazo yantanguye ko kandi bijya bintu nta sinashaka ko bijya bintu kandi bigaruka
n'ikwirikwa
kwiyahura cyarashe
Jeezi wanje kumagumye mu biba
baba base byarakubabaje
je byarababaje kuko iko nabagira yahura
ndonda gutongoje wonyemera kwe
ya ibyo byo gutongoza bibi
sawa kugira basi sinzo subira kandi guhura n'ikibazo mwakije nkubu no gut none Briella basi urafise umuntu musoka ukunda
ndamufise
byakwe
bari mina farasiya sasa byote birafaranga
Briella afise umuntu mukunda
eh ndamufise basha mu byo
aragukunda neza
neza cyane
na uramukunda Nizo shike nawe bishike agashaka kwiyahura kubera wewe.
Oya, yokosa na yoko.
Sawa, Briella ububanye gute na bakoresha umwanya, ubanye gute na ba Sauda, ubanye gute na Akisdan, bivanye ni vyago mwagiye muracamwo, bivanye no kungene ibisanga bitandukanye mwagiye murahura navyo mbe wifata gute uri kumwe nabo.
Eh na bino byinshi no vuga kuri bo tubanye neza, ntanzigo ntaki, urumva byose bimeze neza.
Mubanye neza. Uri yumva nyene kuri mu munezero iyo uri kumwe na nakoresha umwanya ari hamande ya.
Ya, no mujyango. Sino babaraje ndi mu mujyango.
Na yahe majambo basi mukoresha kuvugana iyo muri iyo mwicaye muri kumwe mutegereje nk'ahantu muko mupanga nk'ibigani. Nyene nk'amajambo abiri nk'eka bashobora kukubwira ukiyumva nyene kuri mu munezero.
Immense
no. Asaki jambo riva kwa koresha umwanya. Kuko iyo mwicaye na koresha umwanya kandi tukaba tuzi ibisanga mwahuye navyo
turavuga ku bintu by'akazi jambo rya mbere bambwiye ati Briella shiramo umwete mu bintu tugiye gukora kindi nacyo ati wiyumve yene kuri mu muryango ntugira ibintu yene by'amasoni wiki ni wiki bakambwira kuraje niyo majambo mvuga ati arangyohera sana iyo turi kumwe kuko bamfatanye n'umwana mu muryango
bamfata nk'umwana wo mu muryango ariko nkeneye kumenya ubwa mbere utaraja muri ivyo muri ibi bintu vya journalism ni wiyumvira ko twebwe aba promoters usanga hari ibintu twafashe kugira biduhe mood kama para abantu ndazi yako barambona ngizuku cyangwa iyo bambonye ndamuhindukije Briella kwanze kidogo basa bibasa yuko ari ibintu twanyoye muri wewe ni hagira ukavyiyumvira
oya
Kuri bajya none biyumvira ko ibiganiro kenshi usanga ngo ari ibiganiro tuba twateguye. Uwe uravyibonera uraja kuri tere ugapambana. Uwo wabwiriye.
Yo byumvira sivyo koko twegene abiganira na bimwe dutegura natwe tubisanga uko nyerega nanjye bwa mbere yagiye n'ivyo mutegura ariko maze kuvyizira ko nanjye nacyo muna kwari ibintu nyene kurira wo TikTok atari ibintu byo gutegura
ngo ari abantu biyumvira birya bintu n'ivyo mwapanze mushaka nyene mutwere kudukino ariko ubu Briella n'umukozi mushashe
ibyapanzwe barabibona sha hariyo nka bigiye byo tugende tuvuga ko byapanze ni ibintu nyene usanga nyene biba
Nikiye kiganiro Briella toshobora gukora bakimuhaye muri Waka Light TV ngo aje gukora. Nikiye kiganiro.
Nana kima. Kiretse cyo kurira urupango ntabyonzi sinzi no kurira igi.
Akes dan. Ubu ni ubutumwa bwa Akes dan. Nikiye kiganiro Briella atokora muri Waka Light TV bamubwiye ngo jakuri tere gukora.
Zese ndo bikora gusa kurira portal.
Ukurira Clotilde akiri sasa my sister naka kaki unoka ko vraiment akiri mtoto ni probleme bari utari same akese utari same tuko mu kipindi gusa uramwigisha ngo kurira Clotilde ngira nawe nyene azose arataka abashobora kwataka kuko ni atari sasa Briella reka ndagushimire cyane kuko urabona kwanza ko tubasanze mu kazi urumva nta numwanya twe dufise muremure kuko hari ibindi bikorwa tugomba dukora ikintu cy'ambere ko nkeneye kumenya Briella umusi wa mbere uja kuri tere ufise micro na cameraman ari imbere yawe wiyumvise wiyumvise gute
ugambe hwanye numvise ubwoba mebya hera bukebuke ama ndabikora neza nubwo bitageze neza cyane mugaba arambiye ati ni ntango niko bitegezwa kugenda ibindi mu nyuma narabikoze neza
Warasaba akazi ka journalism ako nkeneye kumenya niwe wipangira ibiganiro cyangwa ni ibiganiro barabigupangira hamaho kaja gukora
Zinshi ari geje ndavyipangira ntabona ko je muri amakwizi Bino nyine mabiya ibibazo je nje ndavyironderera
Abaririmvyi batatu wo bawemera ukavuga je aba baririmvyi ndafise indoto yo kubakoresha ikiganiro ubuko nabaye na jewe umupambana mwanamuke mupambanaji baramwitaye Umupambanyikazi sawa abaririmbyi batatu wifuza wasema ivigisi ni chakwa umupambanyikazi ifoko nda
abaririmbyi ngo abundi wacu barangara nabona uko nyesha ko nabo mbona abona koresha bose sinibaza ko bo byemera kuko nabantu nyene usanga bari batuguruye mu mutwe sinzi ko nabivuga gusa abantu nifuza gukoresha ndifuza gukoresha we love music sinzi ko bazi
we love music n'abantu bari mu ndoto zayo kuyumvira ko ukorana nabo
yego abo nabambere wa kabiri niyumvira ko ari fizo
big fizo big farias days it era tus bara and them nawe umudada arakuyumvira gukoresha
wa gatatu umukobwa maili
maili Meili we love music in a big fizzle. Nibo bari mu ndoto za uyumvira kuzokoresha ikiganiro. Abo uzokuyumvira nawo kuvumbura.
Ni benshi zobavumbura ni benshi.
Ni benshi zoba.
Ni bavuga mu mazina ko cha babari nyegeza akirikani.
Akozi wa Top TV. Sauda. Njo my sister, njo uyu uyu imbere ha vyose kugira kwanza babone yuko Alvin Gucci yakoze ikintu ikintu cyiza kimeze neza munipige yambi basi munipige yambi batata sangu munipige bani niko mu maziwa ari cyo kwanza huko tu ani ndira bari kwanza tu atu 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 cho
Biela.
Non
ha cacciato la corumba.
Sauda, mapenze shaga kuwa.
Sasa wakunzi wa Top TV. None aba badada bose ko banyatase kuri ivyo bintu vyo gushaka kwiyaho.
Iwore buze bakobwa ningene buzuye kandi namakuru ndakufite ni
Narabuze bakobwa nuko ngene sawa Sauda genda gupfu.
Oya je mvizi wangu yuhanje.
Nune bona tuzobigenza gute bas. Noko muguma muduhemukira. Ko muguma muduhemukira
pfe. Guchi tuvugisha icukuri. Mwishura kufuka kuwa waguma guhe mkia. Mpakura nda, si mge mwache kakufa.
Kini Mungu ni mkubu. Imana.
Mpaka unalia, ukaanza kuimba kaleka mziki yo.
Numvango iwabo barakiri ingwano. Mucha kabiri yuriri ndegi muja na Australia.
Kandi yari yuriri ndegi.
Ariko niko bimeze. Awa fisa mafarang ni boba mabadu twari baby nkizi mubona
AlvinGucci bagenda
ya Sauda wimva gute ubu gukorana na Briella
yo je biranezereza cyane ko na Briella kujya kuntu kandi warakoze cyane gose kuko jewe nta sinari kumenya yuko Briella ashaka kazi atari wewe ari kumwerekana bijya bintu icyo ni ikintu kimwe guci
mbere n'amafi ari no kunsoma nubwo yavyanse
urumva icyo ni ikintu cya mbere wakoze kandi sinari kumenya Briella kwagwaye iyo batari we bari ku telefone umbwira nti Briella aragwaye ibugirene ingo ugende kumuraba n'amenye ko Briella agwaye ndabimufasha kandi arushima n'uburongozi bwa Waka light kwacu byumvira nakoresha umwe aramubabarira ifite unafanya naye kazi mwanamke ni kazi ni kupambana tu
umunsi wa mbere Briella bamuha micro akaja kuri kamera we muri wewe uyumvise mu gute
yo byaranezereje kandi kintu cyanezereje na wafana Waka light tv musahimwe kiganiro cyake yamaze kurabana abantu bari igihumbi sa moja tu baramwakiriye neza vrema narabonye yuko byababoje n'ubuzima Briella ariko aracamwe maka baragirana baramwakira byaranezereje
cyane mbe kuba ari hafi yakoresha umwanya muri wewe ubona bimworohera kwidegemvya kwirekura iyumve nyene ko ari muri famille ifise urukundo
urumva ndakugira Gucci twebwe muri Waka light tv turi famille turi bamwe turakundana iyo umaze kuja mu muryango wacu ntiturangwa iki akahise nakoresha umwana ruloko na mabifu lakini twarabicaritse ahantu turavugani ni mushobora gukora mufitanye amabifu ni mubanze kwanza muyaheze turi ngaha atwese turaba turi bamwe rero Briella nakoresha umwanya n'abantu bakuzema kandi byiwabo baciyemo hari byo bavugara twe tudahari kamerita idahari nawo bimenye rero n'abantu bakuze nta kintu ndabona kijana nabi bavugana neza kabisa
ikiganiro wifuza ko Briella yokora kugira kizane motivation abantu bahabuke watu wacanganyikiwe Nikiye kigani.
Ari kwunza iTop TV. Mwe murabona ko umuguci wanyakomeye.
Nikiye kigani.
Icyo Briella akora. Briella
kwa yambiye mukimupatia bitu ya kwenda ti aruketi crotire, maportae, nakakatae kakakibuno ma ngo ni problem.
Oya je je jambere shaka Briella. Nuko yokora ikintu kitwa akanyamuji.
Arakwifurije ko ukora ikintu kitwa akanyamuji.
Gitandukanye Briella udukore kwa akanyamuji. Kandi rero ujoga kore ko muri abanyene. Amakuru ushaka makuru
yawe. Abanyene bande.
Abanyene kamamwe uzayambaze.
Jewe canke bari.
Cyane cyane bari.
Tuguyango bari ko mu mwataka cyane. Bari ko mu mwataka cyane.
Bari naboneke
atamafuta afise kwere
bari naboneka imbere ya kamera ariko kirazira fise amakuru yiwe
menshi
bari
ibaze none inyuma ya
kamera akaguka kamera hejeje gusa cyane
Nauzo wana vizi soko mu industry nuko injira muri industry
ngo mwanu wa mbere bari marura bari muri ino industry baba guruguru bari ni wa mbere
mama yake na mama nkaye ndugu yangu kumbura kora mafuti twa tutazi bali ndiko mgira wewe nyene numero nko kumengo nuri ku anda ara mafuti akora tutazi
andibya
Umumara yika nkujya ko bebe gentil ubunamwise bebe gentil
eh niwe gusa
eh ni bebe gentil
bari bari bari
imbecile
watamuzi muze mumva imbecile cameraman nuko nyene
baguzi ba hitop tv abana no mareka tujane baguzi ba hitop tv murabona yuko vyari ubujyohe nyene umunezero umeze neza cyane nubwo nabatatsenda basanga mu biganiro ni AlvinGucci umutana nigwa tsigara nani baguzi ba hitop tv muko murabona kungene amataye akararuta na ino BRIELLA kwa sigara mese fresh irimeze neza nitwigera tunanigwa kiretse iyo twigirishije asante sana if bali umutana nigwa